Nā toko toru atua no ngā Māori I whakanui ia e te kāwana tianara ki ngā tohu hiranga a te kāwanatanga o Aotearoa. Ko tētahi he tohunga o te ao toi, ko tētahi atu he rangatira o roto I tōna hapuri. Ko te whakamutunga he mātanga riki.
Aha kua he iti tāna tohu I nā te nui o āna mahi ma tōna rahi o te arawa.
I feel very honoured and humiliated at the same time because you can't help but feel humble.
Ko Don Bina te kai hautu I nā take hau ika te arawa, nā nā tā rātou whakaaetanga ika I kōki, e 20 miliona tāra te whiwhinga.
In the beginning it was a feeling your way, how best to handle the affairs of the tribe, and to using them mostly to the best effect that you can to bring dividends to your tribe or your hapū.
No te arawa hoki te mātanga toi ana hui a te awe kōtuku. Mo te iwa tau aia e whakahaere ana I a toi Aotearoa, ko ia hoki te heamana o te uepu o te wakatoi. Nā tōna kaha ki te whakatairanga I nā mahi toi ki te ao, I whakawhiwhia hoki ia ki te tohu huanga.
He tohu tēnei mō rātou kē, mō wōku kuia, mō tōku whae ata whae, mō ngā kuikuia rurihi o te hau kāinga. Nā te mea, nā rātou kē a hau I awhi, I arahi mai ki tēnei tūranga.
He piko, he tohu, he piko, he tohu. Ko rōpata tūkiri no te awa o Waikato, e whakamānawa hia nei. Mo tōna pukumahi roto I tōna kāinga o Rāhui Pōkika, 35 tau aia e tūana hei mema mo te poari a Hāpuri, ko ia hoki tētahi mātanga riki.
I mahia ngā mahi hara mō tēnei mea, I mahia mō te Pākehā, mō te Māori, rātou katoa e noho nei I roto I tā mātou rōpua Rāhui Pōkika.
Ko tā rātou akiaki ki te iwi Māori kia whaia te iti kahurangi, ahakoa ngā wero o te wā. Rāpāra tā whāin, te karere.